country which art on earth, honored be thy name. Thy freedom come. Thy work be done. Lord, as it is done at home, give us each day the vision clear, and forgive us our foolishness as we forgive them that daily try to fool us. Lead us not into submission, but deliver us from trickery. For thine will be freedom, due power, and due glory forever.
Belingani nani zingandelo ze-PAC ningabumva niye makhaya niyokucinga ngokutsha. Akufanele ukuba kubeshi. Ndivile kukho abantu abangekaqondi nangoku. Zonke ezingandelo ze-PAC zikhona kumngcwabo. Bekumele babe njalo xa kumkele umakwethu, kuba le ibiyintsalela yeyona ntsobi kabhoqo. Ubunkokheli bantu bakuthi abukwenzi ube nekrathi. Xa uyinkokheli uyakhangela amanyathelo wathathileyo uba anoba anamagalelo angakanani ukumanya abantu bakowenu. Ningavuyeli ukuba nibe sezihlalweni nje kuphela. Abantu ababephuma kumnombo we-PAC sibiza kubo kuba bayayazi loo nto babaphuma okokuba mabakhangele ubulumko bokuphinda umanywe umbutho we-Pan Africanist Congress. Akuthi ngokuba abantwana bakho kukho umntwana ohamba ecaleni kwimigaqo yekhaya kube sekuthiwa ayingowelo khaya. Nokuba sekumnandi kangakanani na kwammelwane ulala kutyiwe kuvuke kutyiwe, kodwa uhlala emithanjeni yegazi lakhe kubaleka igazi lakokwakhe. Uyafuneka ke into zakuthi noba sekungoku niyikhangele le nto yokuba kungonakala ntoni xa ninobuyelana nonke. Apha kuni kungabikho bantu abazenza bhetele kunabanye. Thina njengabantu abantsundu iingxabano xa zikhoyo sibuya sifumane ithuba lokuchebana induma sibuyelana. Sanokufuna ngamaxesha onke ukuyogwetyelwa ziinkundla zabantu basemkhaya. Le nto yabantu baseluhlangeni ayisikholi sisizathu esabangela uba kuphathe izikwele. Kuthini ke ngoku lakuba ithuba likho lokokuba thina sibuyelane siphinde siye kwababantu sasisithi ngabo onobangela wokuba sibe kule ntlupheko iinkundla zabo ngaphezulu kweenkqubo zaseAfrika. NingamaAfrika nje kutheni le nto ingekafiki inyaniso kuni yokokuba nimele kuqaqambisa iinkqubo nezinto zaseAfrika. Nimele kuthembana ngobuAfrika nazane ngoba niyazalana igazi lenu linye. Ndiyacela ke nto zakuthi thina zinkosi xa zuba uthiwa masithethe kwimisitho enje injongo kukwakha isizwe. Asizanga ukuba sizowuthetha ngoba kufuneka sincome uzikhala, size apha ukuba sithathe kuye isitwili sakhe ngaso abantu abashiya ngasemva. Ngoko ke mzobo wethu manyanani, nale into isifelayo kule riphabliki asiyibuki yokuchithachithelwa iziseko zomzabalazo okhokelele ekubeni namhlanje sibe sililizwe elihlonitshiweyo lihlabathi. Le nto ikhoyo iyabonisa into yobana abantu bakwethu abaqeqeshekanga emakhaya. Asinako ukuba nelizwe elithinjiweyo emva kwenkululeko. Eli phondo lakowethu namhlanje lenza izinto eziyintsika kweli lizwe. Abantu abangamalungu e-ANC bahlangene mbali ngokumisela iinkqubo abathi kuzawulandelwa zona. Abantu bakapoqo bahlangene egwantshi kwakweli phondo bezobeka igqala lomzabalazo elindlela yalo ingakange iphithikezwe. Bukhona ubutyebi kwelizwe. Le nto yeegupters ayifiki kudala kodwa isesazeleni somntu ngamnye ukuyazi into yobana le ndlela ndiyithathayo ikude kangakanani nabantu bakuthi. Elphondo ke libabalwe namhlanje. Siyathemba into yobana abantu abadala amathamba amhlophe akukhweletha naxa ufoka amakhwethu enika indlelo uyawubangela uba abantu bakwethu abadala bakhweletha bahlangule eli lizwe kuphele iziphithiphithi phakathi kwemibutho yomzabalazo. ANC ne-PAC imibutho emidala kendafunda kwenye incwadi apha kubonakala i-PAC le ikeyenza izinto ethe ngazo. Kwabonakala into yobana i-ANC mayingathenjwa ziinkokheli zaseAfrika. Kube kancinane ukuba umntu angafunda kwezi ncwadi zifundwayo uMadiba eyibalisa intlanganiso owayenayo neekheli zaseTanzania ndiyazilibala ezinye apho kwabonakala into yobana i-ANC ayithenjwanga iAfrika ngenxa yamakomanisi. Le nto ndiyithethela into yobana aba bantu be-PAC mabaqonde umonakalo abawenzayo ukuphoxa iAfrika ngolu hlobo. Mphathi yonke ndiyabulela uthu siyathemba into yobana abantu bakuthi abasevayo bawuthi bawubuyela emakhaya bafumane noba lisutswana linye lenyaniso but kodwa la mfo wa mathanzi uto wayithethe inyani kule Nabo bonke abagwamakhwe nimgcine umandisa